Hamba, hamba, kahle, hamba, Afrika, hamba, kubuhlungu, ma uyetshele, noma ngithandaza, ngeze ngikohlwe, lapho hlezi khona sana. Hamba, hamba kahle, hamba Afrika, hamba kubuhlungu, ma uyetshele, noma ngithandaza, ngeze ngikohlwe, lapho hlezi khona sana. Hamba, hamba Afrika, noma kubuhlungu kum, Nkosi ibe nawe, hamba sana. Hamba, hamba Afrika, noma kubuhlungu kum, Nkosi ibe nawe, hamba sana.